hagati ya jewe n'uyu harimo umusazi umwe. So manje kwanza mukande jeme avaye kuraba ino content. Ngwera uyu ni msazi, ni msazi bien bien bien. Yani bien 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 bien.
Ni babalao eh? Dollars.
Unavalia franga ngapi?
Angalia wewe mwenyewe kuanzia chini upande hapa ni kikonte. Mwana ni kikonte nimeva billion.
Mbira ubwoko bw'urumogi umaze kunywa. Nzoga nabonye batuye mu kinama ba fermentation yabo ibera mwiwese. Aho ndoze unakunywaga wewe?
Muri wese?
Eh,
muri wese nawe ni
bwawe ntunya.
Je muri wese nawe nzi vraiment. Ego mani, je ndu munya America man, umbwi ibintu by'ibirundi je n'kone pa. Navyo nzi I don't write to what to speak ikirundi bro.
Mwe si aba si ndo bare banyeranda na piaga majido abo.
Ah urera Andri ure ni bono. Eh, ndya mu fucking boy. Mama yango se yo chaja mimba.
Mina kusikia ta uruma vraiment. Kama mimba itokaga moyo ubora baba kufyari ikiyo
man umbiza kugwe je ndumumeti
eh
je ndumumeti je ndumurundi
nawo ufuye ni bande bokuririra
bo je mfuye ari abantu beshi bohomba kwanza para kugwa ngo kurira
abanywa rumogi
abana banywa rumogi
eh
ari abantu beshi bohomba ona ari abantu je mfasha hariyo
bande
ah eh
bandu fasha
ndafisa abastar benshi fasha
bafashiki
apana mu Burundi ari muri America
bafashiki warai bangi sio kitu kibaya me pako batu ba consomme urumogi duca rutuma leta ivuga ati bagufata urumogi bacha bagufuta
manirambo wait hari surura
nenga bo hivu urumogi
obi hari su namba itashitashi ivye muri kampuni na Burundi yemereye kwambara tashitashi mu Burundi ini 80000 dollars Awa umujavu za tingwa wanungo wa duha supporti kwa hebge nga wafungi. Uwambela wanza fungu, gute usuakoresha ikiganilo umunu yambara ikirato mubiganilo chumi. Akagumachamba richo kilataka zamba ya umupira wachuye mukiganilo yao hindu hii.
Nina gwara corona, muzo yibazuyu, juu kwa na odere yake mwa evenye yiku wabien. Undugu yangu.
Kuna sikia parfenya wea waisikia.
Urumogi ntabwo ari icyayi man.
Je urumogi ntago nzi bro.
Ukazobona n'umuntu amezuko ukumonye uhunge. Kwera ashora no gukwanduza.
Njatsi ko ari abantu bama batangira no tubwira bambone.
Wewe bakubonewe.
Yego bana. Wewe
bakubonewe.
Wewe ukumbona kwa gusa uri kora nankamera nibitutsi hejuru.
Nsa no umuntu umumiliardaire. Ubona sa no umuntu kweri w'umusumo ndafye.
Look at my face bro. Check my face, my dreams.
Ndana kura vyumas mbonye n'umukafiri.
Mwavumburanye.
Ubu n'umunyamerika kubera yigira akanyamerika.
American.
Akanyamerika urakazi.
What?
Akanyamerika kwitera akanyamerika.
Bana wo mu Burundi bumvise inkorotse Burundi. Mani yonye ne ku munsi najya nk'abana nka Veni man.
Ubunyenye. Uzopfa wangara tu.
Ndakwemetse.
Basi jereka mpeze byanje bitakaza umwanya wawe mu kubwira abantu byo babwiye.
Hey guys. Guys.
Hey.
We can't play what you see. Maze mu mwinga karafi.
Uyu munsi kwa twari kumwe n'unyere mubone sori kubatakariza umwanya tu.
Bel Chris.
Sasa ibana maze gukimbia sasa hivi.
Sawa kimbera ne.
Sina mani kwa mchana. Stara anakuja kufanya interview kuvaa masocks.
Joani.
Kiata kimefauka, mpira ulifauka fali ugeuzi.
Alafu wewe na.
Ah, kama mimi ni babalao eh? Dollars.
Unavalia franga ngapi?
Angalia wewe mwenyewe kuanzia chini upande hapa ni kikonte. Mwana ni kikonte, nimeva billion. Unajua billion. Sio milioni, billion. Billion di dollar.
Ya kupiga na mjido.
Ah. Tena mimi niko na bodyguard natembea na bodyguard. Mr. Mbagi mimi mwenyewe. Bodyguard huyo hapo amenishikia simu. Huyo ndo bodyguard wangu. Hapana,
mwezi bangi ze mnavutaga. Mnavutaga bangi gani? Moba gafuru.
Sisi hatuvuti bangi. Unajua sisi ni master. mambo ya mabangi usitwambie.
Mbwire ubwoko bw'urumogi umaze kunywa.
Je narumogi nkwa je kinje na ibintu vyo kubora. Je na mabeler gusa ibintu vya ma whiskey mo light you. Ni vyo bintu je ni mwire. Je umbwiye weed I don't like smoke weed bro.
You don't like smoke but
yes,
sometimes you smoke you get
what I'm going to take to drink. I'm drink the whiskey Bel Air. Yes sir.
Nuna una nene. Sange wewe. Hari nzoga nabonye batuye mu kinama ba fermentation yabo ibera mwiwese. Aho ndoze unakunywaga we.
My god, what is it though man? Inzoga sinzi cyari cyo bro.
Indira. Hari nzoga fermentation nakuyaga cyone. Aho ndoze unatumira.
Inzoga ni
pombe zima marugombo.
Mane gaje na kirundi nzineza ni giswahili.
Basi rugombo inzoga yitwa rugombo right?
Rugombo. Rugombo this country man. Siyo. Rugombo ni country?
Eh.
Basi na onza rugombo.
Hariho rero inzoga imeze nka rugombo ba firma ba haya kuzihisha bazihishiriza muri wese.
Muri wese?
Eh.
Muri wese nawo ni.
Bakawe ntunya.
Je muri wese nawo nzi vrema. Nega mani je ndu munya America man umbwi ibintu by'ibirundi je nkone pa. Na byo nzi I don't write to what to speak kirundi bro. I'm American boy.
So, American boy wamba. Mwe si aba si ndo bare benyeranda na piaga majido abo.
Ah urera Andri ureni bono.
Hey.
Uja mu fucking boy.
American boy.
Uja kubita nyene abapiti abonera abapiti nyene
hey.
Atanga uvuba fisi.
Batanga urumogi.
None nka jeje uja Andri za Tanzania urafanga kankubita majido.
Hey.
Mama yango se yucha ja mimba.
Kweli.
Eh?
Kweli.
Kugira wegeraho ndi jewe.
Hey.
Ubanza guca ku mijyango 30 kugira wegera
amakiri ubaye ndaboro
je wahome je naragurishije inzu naho ramba mu Burundi gaseka biye gusundi America nasuyeho
America inyoshe passport
passport rega passport nange ndana gusunda you got to check my face, this is my passport bro. Urave the face yanje ni passport
the face ya
yes sir
B face.
I don't like
the B face.
B face now enzi na we B face now ni
Boniface
man bro where am the B face. Bifes na yini ndavuka. Muri ah bifes okay manikaka ya abu man. Era na shani atari ndakeske. Eh dusubu ya kaka ndi. Na uri nga nako nadzanyerega na jina.
Uzikinda nubu yao.
Na kaya abu kanje tuna kisenyere bifes still.
None. Esko da mina atari man.
Natai
mina kusikia ta uruma vraiment. Ndaye nubona yuko mwebwe mwe muhombesha igihugu. Nani kuba none nkinda mwe mwavutsemo. Kama mimba itokaga moyo ubora babakufyari ikiyo
mana umbiza kugwe je ndumumeti
eh
je ndumumeti je sinumurundi
none nka umazi tudahendanye buri muntu wese afise ikintu abamari none nka umazi kitudahendanye ukubaho kwawe kumari iki societe
you got to try what you can't link not you go what to speak I don't like me what so I'm going to tell you what
ndakubazije none ntuzicumaze none wewe
we just happen what to go what to speak don't my English here. I don't like what to speak
none kushuja meme je nashongereza ndakubazije umaziki
who is no why just you can bless what you go umaziki I don't know man I don't know
hey.
Yes sir
you don't know me.
Yeah,
me,
I had to
people
backwards.
Cry every day.
Wait, my brother.
No, Yeshura.
We.
Wambie yu kwa guri chinja yu muga seke wewe ujakwa muri America. Sivyo. Siku avuze.
Yeah.
Vivyo lavyo umva.
Yeah.
Lavyo umva vivyo kwa guzi.
Yes.
Sawari. Umadiki wewe.
Ushaka mume ume.
Michu madzi.
Oh, just J cho madzi. Ah, na.
Basi tu basi ndakoro heredi. Nao ufu ni bande ba ukuridir.
Mujemfu arabantu benshi bohomba kwanza para kuvuga ngo kurira
abanywa rumogi
abana banywa rumogi
eh
arabantu benshi bohomba ona hari abantu jemfasha hari
bande
ah eh
bandu fasha
ndafisa abastare benshi fasha
bafashiki
apana mu Burundi ari muri Amerika
bafashiki wewe
jewe
eh
ndabakotiza sio kuja muri studio abantu amara bafisiyo kuja studio nje ndabakotiza sio
kotiza sio
eh
hama
ndafisa nabana ndezi abana mfashiki
ubarereye
California Santry, you tell me you know what is it?
California?
Santry, don't let me know what is it.
Hey!
Yes, sir.
I don't know how we were to die in the world. Uri could see good at the ball.
No, no, we could see good.
Cyangwa nawe basi ko shobora no kunakuyagisha basi wewe ngangisha ndakumari
kunyagisha urumudemo
sa
urumudemo unyagisha ukagira icyo mari
none nubana kuri kurisha ivyo ndiko ndakubaza no umaziki
nawo maziki wewe mbigi cyo mazi ndagukicyo
mazi nawe wa upfuye ku gandaro cyabura nawe ko ari abantu
kandi woza no gukamera
eh
woza ukamera ukavuga ati uni wa big star petit frère wa Pop Smoke from America
Pop Smoke.
On Family 50 Cent
50 Cent
this is dead
He's dead.
Yes, sir.
Yeah. Hey, you've been with your very good.
Hey, Mister, Zimbabwe, bro.
Hey,
yeah, Zimbabwe.
Zimbabwe.
This look dread, man.
Look dread.
Yes, sir.
If you're ever
given a salon jam, Jay, I could have Madura and
Madura and Yavaki.
Madura, man.
If you knew that top person, have you given
top as an end? Ah, man, top as a no gwen? No gwen?
Yeah.
Eh, no gwen, but top as no gwen. Oui, oui.
Say, bang. No man, minimum, that's the Kurumogi, Urumogi, would you mogi? Do you meet?
Wait, look at my face.
You watch on room, don't you
know? No, me, didn't have given
the flower
and America. I'm America. American, I
had no good tongue and I can cover the carte de resistance.
Nange,
you never got to click and I know.
I got to click and go Macuna. What you going to reach?
Shakanzo, Nunumurundi, Gusas and
Bandrabi. When look at my face,
when Hanimia Kachum Mazibu Jumbra, Tingo Danako, Hanimia Kitan Mazibu Jumbo.
Kawai didn't snoo Murunda. Have don't want to come this is so I'm going to come to visit, bro. We can play what you see, my nigga. Just you don't let me watch you go, what you speak, Kirundi, to force, man.
To force.
The forcing of Kirundi, not chonzi.
Kwanza
wewe wanzu
wewe wewe
wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe w Wambe wanza kufungwa ni wewe. Womviriza na kukona kunushua kukubanzuri nde na kunushua kukoresha ikigani. Wait kwanza.
Ibo nda mbikura mumbi.
Abanzuri ndire. Elawa umujabu za tingo wanungo baduha support kwa yebge ngo wafungi. Wambe wanza fungu. Gute ushua kukoresha ikigani umunu yambara ikirato mubigani lo chumi. Akaguma chamba licho kilataka zamba ya umupira wachuye mukigani urayahu hindu ye. Wait umunaba mugisio. Aba mugisio ajama kumusegetera nta gitanda jama kwa jama munzu yaboze ngo Bel Christ ngo yambari ama miliyoni. Wait man muze murara
bamara
twa tuzatwambaye magazi ibintu bishasha
wambaye igiboro wambaye bagikora nyisafuria bana bijya birinda
isafuria niki kwa nsafuria niki
nacho bijya bateka mu muceri iwacu mu baswahili
uru muswahili
Jeno muskwaidi. Iki nacho chitwa shaba rouge.
Eh, shaba rouge.
Cuivre, yambaye cuivre.
Relax man, wewe.
The nigga is study ibintu byambaye unanagikoze ko. Ninge bitera bimwe bitera tetanus, bimwe kigutavuye bitera tetanus. Am agaheza kukubwira ngo iki kigwa ngaherereke.
Iki 80000 dollars.
Sasa courage.
Aduharuye jera mbare 3 billion. Umviriza amaze murabitse ko na mbare ibintu bizimye. Murabitse kare muhora muvyibonera. Gusamaze tumusubireko. Kweli Bel Christ. Maze muzorabe kiganiro ndakingene yambaye man. Ishuzi imani yaraboze mana cyiruka. Jera ngene interview cyiruka aramunze. Gusa jena nje namba ibintu bishasha gusa murabitse ko ni yambare ibintu new. Ibintu bizimbye gusa
man ni nagwara corona muzewe bazuye juri ko na odere yake mo ivenye ko bien undugu yangu
una sikia parfait nyawe wa isikia
ni parfait gani
ni unaiju
ni kiumwa corona ni uyu mukazi wo kumva ati gende mu bitaro
oya nabese ko yango mve California ngo nazanye corona numwege
ni odere kwa ni
na parfait au dipak numwege
ni mia ni
ni wewe unanuka mavi wewe uko vuga ngo hiyo
Wala, wazi? Ewa, ni hatari kweli entertainment. Nambari hivi bazanyi.
Hivi hii, Efraim, hivi hii. Tuko tuwa rate imbiri, tuwa maina tulafisa. Sikubango tuko tuwa yarondia. Tuko tulafisa, larja. Larja por mwa se papie. Changi ni kifaransa na ondo mwenye Amerika. Vijoni minu isaanzwe tu. Tuko kusa tuwa mara ma ice, ama bling bling.
Ice, eh?
Ama ice. No, vijibo ni nano. Rafiboni.
Usayuke ko urumogi rutemewe.
Je nta rumogi inko. N'urumogi ntago nzingenera rusa ndagomba isi wawe urumogi ni.
Banki.
Banki se kwa
ni banki sio kombe. Banki sio chai peti.
Banki.
Urumogi ntabwo ari chai man.
Je urumogi ntago nzi bro.
Cocaine. Cocaine. Cocaine urayemeye ko yinyi.
Cocaine. This is not even bisanzwe ku bantu bo muri America. Ni ibintu bisanzwe
drug. Cocaine urumogi ni drug.
Oya. Oya.
So umviriza.
Je urayimotereza tu?
Aba. Aba ukazobona n'umuntu amezuko ukumonya uhungi kwera ashobora no gukwanduza kwera bakona probleme vraiment teni probleme
ya kuvuga kwa abantu nibakumve bava bakumerera nabo uri kuvuga uvuga umuntu
none umutekano ikagende ngaho gya mugwara ni umutekano y'igihugu none nk'igihugu cyuzemwe abantu nkawe wumva icyo cyo
kimeje none n'ujyoye guhura n'umunyamerika nkanje batsi ko ari abantu bama batangira no tubwira bambone
wewe bakubone wewe bakubone
wewe uri kumbona kwa gusa uri kurana nk'amera n'ibitutsi hejuru Aho gushimira Imana ngene wambonye wallahi je kumbona biragoye je ndazimbye
umvire ndakubwira ikindi kandaguhanura ikintu kimwe sivyo ejo uzindukire mu rusengero ugende bagusengere
ngo ya mashetani
bitakusaidia ni manuro ndaguhaye
se yo manuro yawa
ugende bagire deliverance kubera wewe uri mu demo hari daimon
why it's like what's no man nigga lies to people what you go where did you go to mask what you go
to mask
what's happen Just happen.
Ndo nibara gufunga nuraje mugasha.
Indi.
Wewe. Nari muri
abafunga. Bafunge kuri kuriye kose.
Kwiba.
Wanza no je no millionaire, ubona nsa no umuntu umumiliardaire. Ubona nsa no umuntu kweri w'umusumu ndafye. Look at my face, bro. Check my face, my dreams.
Ndana kura vimasi mu no mukafiri.
Umukafiri ni iki?
Nibara gukati janda.
Ndakwamuri.
Ambura.
Nibyo kene?
Eh.
Engineer Goldie man.
Yeah, akora project Z. Jero musi nawe numusazi.
Na
usazi. Uyu muhungu adasara ni Jensara.
So, Sara no boy.
Adasara uyu ni Jensara. Hagati ya jewe n'uyu harimo umusazi umwe. Hagati ya jewe n'uyu harimo umusazi umwe. So, manje kwanza mukande je mvaye kurabino content. Ngwera uyu ni msazi, msazi bien bien bien. Yani bien 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 bien. Ahubwo musaza shobora
kugira. Guys nababeshu ni wari umusazi mana atoroze kwa Rojantia kaza ngo aramvumbuye ibintu byinshi. Aza koresha interview abantu baba mugisiyo mu misegeti
yo
baryama.
We aho bani?
Jewe manje ndo munya America. Birazwe zura ama commentaire mesha abantu bose zakubwira mu munya America wewe VIP mwamenyanye gute mwavumburanye.
Ubu ni munya America kubera yigira akanyamerika.
America.
Akanyamerika urakazi.
What?
Akanyamerika kwitera akanyamerika.
I don't write what is this what you would like. No,
uyu mujama urumva yisi umunyamerika kubera kugira cyane akanyamerika ndibaza akanyamerika mwe murakaza.
Akanyamerika se kwa. What is that akanyamerika man?
Nisi byo gukora.
Oh my god.
Wewe urajye umudada n'umusi n'umwe.
Yo bro abana. Sha kubaze nga abana. Ba bana wo mu Burundi bumvise inkorotse Burundi. Man iyo nyene ku munsi najya nk'abana nka veni man. Kumuzi zo auzo bata pani mwenye tukui yeme auzo numu nyenye no telefoni ngavgirum ngana aturi ba itaguti aturi ni
mukanyosha
ngavgirum ngana ngondi mukanyosha bunyenye ubona zanga kunda
ubunyenye auzo fa angara tu
ndakwemeti
basi jere kamhezi vya nje bugiri taka zunganya wa mukubiri abantu byo babwiye.
Hey guys
hey.
we can't play what you see di ubuheru kanababwiye uko fisi gisasu
gisasu
kiri studio murabizi cyangwa gisasu twaje kugikora hasigaye video gusa guys ndabasavye iyi nuzenye channel yawe ya YouTube
nayo nziwe babwire
tu kugira ndababwire abantu nyene
bayikurikirane
manera abama
abakwaye kuri kuri channel yo wabo
guys era aba guys ah murabizi kawaye dakunda baha ibintu by'amavuta. Wait mwebwe ari mwe nimwibagire kugira nuzenya jeme mwigegero kugira na sam ska man ibikurikira mani muzobibona bavyanditse hajye muzise mugira bijya biboro nyene nimba ari scamize nimba ari scabize nimba ari ntumbaze sindavyiga fresh kusa muzogiye bijya biboro hama really no man I'm back on game American boy man vuba ngirano ngenda bahumuriro simunani wabitube hango bro ya mubanda mukurikana mane ibiganiro byo mu jamu uyu ari umujama
azwi
umujama namucore
mbakawa
ino ni byonyo ni wazigure si cyana zigutse maze mu myaka rafi I don't like and know what to fuck me just fuck down bro we can lay snow it's simple bro
man
guys umuji era aje kunwa ma primus mara yanje yekanye nije namuguri arakenye ndabakaduga giramu karabotsi kansa ki uyu arapanze
mbwa so bakunze ya project ze uyu muswa twari kumwe n'unyene mubone so ari kubatakariza umwanya tu nibwo buzima tubaye nk'ibujumbura
hama era umukobwa kenya mahera ndondere eh andonde ndafise kompetisi y'abakobwa beza umukobwa wa mbere azotana 2 milliards umukobwa wa mbere mwitsi ya madolari 2 milliards di dollar maze ni mugire subscribe
uko wambwa
wewe subscribe man arabatutse ngo ngomura ni mugire subscribe ni mwemere
sawa umva sori kubatakariza umwanya tu ndabakunda tu nivo tu filme nuko zikina